nakyo cyabaye abantu kubona gushimira Imana kubona match yatanguye neza igahera neza atamukintu wagize ikibazo hanyuma football ni jeu de rue habaye amayerere mu minota ya nyuma bashobora kuronka intsinzi si no match novuga ko en general yari meze neza ayo ruhare rurahari kuko urabona na preparation twagize tuvuye muri phase rutoburu yabaye into cyane imisi 10 nicyo tumubona ko equipe yagera 15 minutes hanyuma kubona ka kinyo satanguye kuruha ifize atumye kuboneka za manque ya preparation twagize nke kubera ibibazo biri muri equipe
none ubwo ntibirimo bijya habikurushaho
birandusha ariko niko kazi kiwanje kandi ndabimenyereye mwiza kubikorera ko je novuga yuko ari kibazo kitoroshe kujera ariko tuzogerageza ko dushoboye kose dushobora kugwaza gwatujera ibishoboka ibidashoboka nabyo nta kuntu ushobora kugwana nabyo ariko uzofata umwanya ukurera umwe twokosora ibishoboka ibidashoboka nabyo tuvyihoze
iki gikombe baba barakigusabye
je nari kuri bansa muri kontra yiwanje nakime bansavye ariko je nk'umunyereza mwizogira objective nka umva hari wo match roturu twatsinzwe bibiri ku busa twashogoroka muri match roturu tugakora byiza kuko nibirarangira nituravuga ijambo rya nyuma ibihano bivuye none narayivuze kuva kare ko twakongera bona bakinyosha kuri batanu kuko urabona ko dufise ikibazo imbere rwa ndumuntu ashobora gutsinda igitego ni ikintu kitoroshe bona na match zo gutsinda igitego kimwe bakakigombora bagaca birangira kuko tuzoronka ibitego bibiri nakazi katoroshe kabisa bivanye n'abakinyifise bakina imbere oya jesing izi nira manta bira mase sigiye ko jesing ndakwira manta ku arbitre ko akora kazi ka urajya akora kazi kiwa sino kwitwaza ba arbitre kuri kuri rezultat match oya mu kazi gacu bitoro bimenyereye ntuhunga urugamba rushushe nawe uragwana nago